Rāmai rongo mai tara te miha Hayward, Māori tuatahi ki te mahi kiriata. I whānau ki te wairarapa, ko ia te Māori tuatahi hei kai whakahaere, kaitango whakaahua.
He wahine tūkaha rāmai, i akone ia te mahi whakaahue i pōneke. Kātahi ka whakatūria tōna taiwhanga whakaahua, kei Tāmaki Makaurau. Nā te tāne te mahi whakaahua nei aua wā. Hoi anō, no tōna mōhio kaha ki te whakamahi kāmera, whakawhiti atu eia ki te mahi kiriata, pakipūmeta, i muri o tōna moenga ki Rural Hayward. He manene kaihanga kiriata eia. I tūtaki rāua i te mahinga tuarua o te pikitia Rewi's Last Stand.
I te tau 1910, ka puta ia ki te ao, i roto i te kiriata Rewi's Last Stand. I moea e Rāmai Arudal i te tau 1943. Haerea e rāua te ao, he mahi kiriata, paki pūmeka, ripene whakaata mātauranga.
I te tau 1950, ka whakawhiti atu rāua ko Rūrul ki Rāwāhi. Haere ana rāua ki te hanga kiriata ke roto o Haina. Kei reira rāua i tai atu ki te wāhi tapu a Tiananmen Square. Tau a wā, ka whakawhiti hei kahu huruhuru ki nui te pokowhiwhi a te taniwha a Mātitong. Hei taonga nā te puia herangi, hei tohu aroha nā mātaunga iwi o Aotearoa.
I te tau 1952, tā rāua kiriata whakamutunga, To Love a Māori. He mea hanga tuatahi ki Aotearoa, whakaahuatia ki Rōkara.
Tai atu ki te mutunga. Totohe ai Rāmai ki ngā tikanga Māori a wahine nei, mā te whenua, mā te reo, te ahurea, ka tāna tū whakahihi ki roto tāna Ngāti Kahungunu ki roto wāna kaitahutanga no hoki.